Sanibonani igama lami nguThokozani ngumpheshe ngumasokadlani ngusomnandi ngusomlekere ngizalelwa lapha emahlabathini esigodini saseNgqunyaneni lapho engafunda khona konke okungaba okuhle hlaze uma ungabona nokubi ke mhlambe ngakuthatha khona ngenxa yokukhuliswa kobufana nobunsizo ngibonga kakhulu ukuthi kusuka nje ngonyaka ka-1994 ngingena emculweni lapho engangivele nginephupho kusukela ngimncane nje ukuthi mina ngiyoba umculi kodwa ngangiyoba umculi womgcobanyawo ngenxa yokuthi ke kwafika insizwe ngihlonipha esiyalala umfokamolo uBheki Muzilithuli ngase ngithanda lo maskandi ohluke ngalolu hlobo ngiphinde futhi ke ngibonga ukuthi ngiqala ngalezo khathi ngangingasi muntu emculweni umuntu owangisiza kakhulu umalume wami uMusa Shabalala usigege Gudluka mawuthanda lapha okhukho uyena akangihlanganisa neinsizwa ophathaphatha okuyinsizwa okuyona engiproduce cishe kuma-albhamu amaningi kuze kufike manje umalume waproducer le-albhamu yokuqala eyayithi Izindaba usuka lapho-ke sayibamba nophathaphatha ngo-98 ukusuka ngo-98 kuze kufike namhlanje ngimela noma ungibona awukho unyaka wangexa kungenayo i-albhamu ukudlulisa nje ukubonga okukhulu ukwesekwa nothando engilitholile emculweni ngeke ngikubale mhlambe olo okuhambo lonke ngoba phela mawuhamba uhambo eyiluba lube endleleni lube luhle kuphela sizokhumbula nabantwana baka Israel mabezweni lesethembiso bethenjiswa uJulune inyosi kuningi okwakwenzeka endleleni basebelwa bethi hayi engathi bekungcono emuva nami ke khona la wafika khona ngiphakathi nendawo nomculo ngeza ukuthi eyi engathi ukuba ngiyenza ngalento ngibuka iy'nkinga zakhona kodwa ke ngajwayela ngakhula nazo ngizothi ke kulo nyaka we-albhamu osekufike ukuthi i-albhamu eka-date noma sengiqeda iminyaka mina eyamashumi amathathu ngisendimeni ngizothi khona nginilethela nje i-albhamu ethi Somnandi 30 years lokho kulandelwa noma kuvalelwe okuphakathi ngeke ngichaze ukuthi ingoma zithini kodwa ngithi nje isiqubulo sami kulo nyaka Somnandi hashtag 30 years ngithi nje ngiyabonga kakhulu ukuphepha uhamba uphila akusikho ukuhlakanipha kwami nokuqonda nanokuthi ngifisa ukwazi ukuthi abantu esibenzele umculo sibathanda kangakanani sizama ukungena ey'cathulweni zabo ey'nhliziyweni zabo siba abaduduzi babo emiphefumulweni ey'nhliziyweni zabo siba abaxazululi bey'nkinga zabo umculo kwako walokho kwakungekhona okuningi ukuthi ufuna ukwazi ukuthi uSomnandi udlile namhlanje akadlanga i-artist kwenzekeni cha thanda le yanto eshiwoyo kuphela khona ungeke ukhubazeke ubulaleke umoya ngoba sabantu nje kugcineni siyaqhuzuka namaphutha khona kodwa singomculo la ingomculo lento ngithi ke esekani i-album entsha Somnandi 30 years okufanele niyijabulele iqukethe inoshuni nje omunye uhamba kancane omnandi odinga isikhathi ulalele hayi uma wena isikhathi uhalamuza ngeke uzwe bakuxoxela nje behamba ematekisini endleleni bethi zwile ukuthi awuzwanga yini isikhathi sokulalela amnaso kanti isikhathi sokulalela sibalulekile njekhanje la uzalwa khona sokulalela umzali nobani ulalele kakhulu kubalulekile kakhulu lokho ngithi ke dlanini sengiphekile ngaphaka Somnandi 30 years ngimthanda kakhulu bathandi bomculo akube nje delicious uthando alungiswela mehlo uthando tshela mehlo ntombi waqoma kanjani uthando alungiswela mehlo uthando tshela mehlo ntombi waqetha kanjani hey uthando alungiswela mehlo uthando tshela mehlo ntombi waqoma kanjani Usbali wa pela matate busu Dombi ya kala wazi wazi Dombi ya vayo, dombi ya vayo Usbali wa pela matate busu Dombi ya kala wazi wazi Hawi ya vayo, dombi ya vayo Elo kete autu yale How to get it? Why should you go to Sophie? Allocate how to get it? Why should you go to Sophie? So let me go. See what is a new color. Yeah, I'm not gonna be a. Sonela